Brasusam ma edikan ti dunkron na ye achiri no amon fo ahini na haswi na ne babedi na de e na David kan se
meje na hasba hanun adoye na naja jeme adoye
na David suma abofo se wonko ma ne sheden na janti na David nku anu simuko amon fo asase suko hanun chen se oriko ma no sheden ena amonfo asafo hene ka kire hanun se
waje ni na David di wanim na enti wosuma wonchan hyede mafo yi enye asase sumu pepei ne nebutuo ne nensira nti na ne nkoa aba wonchan yi
ena hanun fa David nkoa no na oyi won na otwitwa won taade mu fafa di beduru won sira kire na oja won kwan na oba beka meruma no ho asem kire David ena osuma kwesi a won efiri se wasopa merima no para na ohene ka kire won se
montina jericho kosi se mo bodwe se befuo ansa na mosane aba
na amonfo no hunu se won ho abon David no hanun ne amonfo de dwete dweti kese apem suma ma wode kwaje mesopotamia ne maka syria ne sobante ase enam ne aponkosutifo adom na waje ntiasie nam mpima duasa mienu ne maka hene ne ne man adom na oba bekyire nsraban mediba anim na amonfo no nso firi won kuro mu buabua wo ano ba akono ho na David tie no osuma Joab ne nomere madom no nyina koy na amonfo ni Freddy na obebai dom no mu kuro no pona no na ahemfo a obaaye no won ku di petem na Joab hunu se edom no ani kire no so na nim ne na kire no oyi Israel mu mranti enyina na obai wo mu kosi Asiriafo na edom no nkae no wode won hye ani nua Abisai nsam na obai mu kosi Amonfo no na okan
se Siriafo ye den sene me a bra beboa me na se Amonfo ye den sene wo a meba ma beboa wo hye wo ho den na ma ye ho nya din ma ye man ni ye nyankopon kuro na Awurade de ope na onyo
na Joab ne edom e ka ne ho no twepini Siriafo anim bene won kon na ogui won anim na Amonfo no hunu se Siriafo aguo no won so gui ni nua Abisai anim kwesane kuro no mu na Joab sane ba Jerusalem na Siriafo no hunu se wagu wo Israel anim no osuma abofo okopon Siriafo a owo asuoja no bai na Hadadesa sahini Sofak di won anim na obeka kire David no okoboa Israel nyina no kwetwa Jordan na okoto won twa won so mpasua na David yire edom no mu se orikosia Siriafo no ne won ako na wane no kwen na Siriafo agui Israel anim na David kunkum Siriafo mu ntiasi anamfo mpemso ni anamon mufo empima duanan na okum osahene Sofak nso na Hadadesa nko ahunu se wagu wo Israel nim no wani David ye asumdwe apam na osom no na Siriafo ampese wo boa Amonfo no bio